You be on piano now fire. Yo mu say no